gasoline. I can feel myself slipping away. I can't remember what it made me say, but I remember that I saw you frown. I swear it wasn't me, it was the crown. Its magic keeps me alive, but it's making me crazy, and I need to save you. But who's going to save me? Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Da 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 da